A very blessed morning, beloved viewers. This is your Apostle Sandile Peace Bande. Vumele namhlanje kusene ngikhulume nababili abathathu abathi impostoli empilweni yami ngibona ngathi izinto azisenzeki kahle. Ngibona ngathi impilo yami ayisahambi ngolayini. Ngibona ngathi imithandazo yami uNkulunkulu akayi-attendi. Ngibona ngathi ukuzila kwami kuyize. Ngibona ngathi ukunikelo yami ayingisebenzeli. Ngibona ngathi ukuphana kwami akungisebenzeli. Kunezinto engizenzako ezinhle ngizenzela abantu, kodwa uNkulunkulu usangathi akayinakile. Funa ukukhuluma nababili abathathu ukuthi mina nomethule, kodwa impendulo ikhona. I don't know mntakababa ukuthi yini into oyidingayo kuNkulunkulu. I don't know mntakababa ukuthi yini into obukade uyithandazela uyidinga kuNkulunkulu, kodwa kwabonakala sengathi le nto ayenzeki. Kwabonakala kwazwakala sengathi imithandazo yakho ishaya kusibi ngayiphumi. Kodwa ekuseni namhlanje ngizokhumbuza ukuthi nomethule, kodwa impendulo ikhona. Hayi ngoba uNkulunkulu nanomethule ekuthuleni kwakhe kunesambulo. Ngoba uNkulunkulu nomethule ekuthuleni kwakhe kunemona, kunemangaliso, kunesibonakaliso. Ngoba uNkulunkulu nanomethule kunento ayenzayo esimeni sakho. Usale wathula uNkulunkulu abantwana bakaIsrayeli behamba naye, kodwa usale wathula uNkulunkulu uNkulunkulu ngoba uyathula. Nanoma isimo singavuka abantu bekuvukele, athi umbhalo ephathe nanoma imoya yembusa ingandivukela inganoyishita yini ndaba, ngoba nomethule impendulo ikhona. I don't care ukuthi sithi simo bhekane naso, bafune simo kuso. Ngiyazi utshona uNkulunkulu uthulile, uyalalela uzwa lutho, but nomethule impendulo ikhona, uzophendula. Uthi ubhalwe ephepheni kunophrofethi kaNkulunkulu, uthi baprofethi bangabhali mbiseni owena uNkulunkulu namhla kuze kubonakale uNkulunkulu okumele akhonze. Lithi phakathi bambiza uBhalo angaphendula, wathi madoda sesikhathi samanje, ngoba noma uNkulunkulu ethule impendulo ikhona. Lithi phakathi waphendula uNkulunkulu, the Jehovah Jireh, the gigantic cause, the God the provider, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom. Hayi uNkulunkulu Jehovah Chikopokopo iyaphendula le ndoda eyothandaza ekuseni namhlanje, uthi uNkulunkulu uzophendula esimeni sakho, ngoba nomethule rabrosuthakhathe isambulo nempendulo ikhona. Angazi udinga nekuseni kuNkulunkulu, but kunempendulo. Nomethule, nomethule, kunempendulo, kunempendulo ekuthuleni kaNkulunkulu, kunempendulo ekuthuleni kaNkulunkulu, kunempendulo ekuthuleni kaNkulunkulu. Ungalahli ithawula ngothi uNkulunkulu uthulile. Don't give up ngoba uthi uNkulunkulu uthulile. Ungasiyekeleli ngoba uthi uNkulunkulu uthulile. Abantu bayakushaya uNkulunkulu uthulile. Hey, kunempendulo. Saya weekend ufuna wazi ukuthi kunempendulo. Nomethule, nomethule. Ayi! uNkulunkulu uthula abantu bakulahlile. Athula abantu bekujikela. Athula umsebenzi kuphelele. Athula imali iphelile. Kodwa ekuthuleni kwakhe kunesambulo, kunempendulo. Siyabonga Baba. Hey! Thank you, Lord Jesus.